ndabahamagarire yuko duwongera guhimiriza abantu kwipimisha ikiza coronavirus. Ndabasabe muhimiriza abantu bose uwumvise akantu nagatoyi akamenyetso nagatoyi acaza kwipimisha nacho nta nguvu nyinshi bimusaba. N'utarumva ikimenyetso ashobora kuza kwipimisha nacho bimusaba. Ndabasabe rero icyo gikorwa tukigira icyacu. Hanyuma bajejwe intwaro tuze turabwira bene igihugu uko ibintu bimeze. Hari bihuwa byinshi bisirikira ugasanga bariko bacivutu abene igihugu. Coronavirus nkuko nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yabivuze. Coronavirus irakira. Unyoye umuti urakira nta ngorane nimwe hari.
Amahoro bakunzi ba televiziyo y'isanganiro kaze mu mwanya wagenewe amaguru mu rurimi rw'ikirundi ayo nayo cyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu buragabisha abajejwe intwaro mu gisagara cya Bujumbura batasije mu ngiro kubomora amazu yubatswe hadakurikije amategeko bakayashyira mu ngiro ijana ku ijana. Bamwe mu bajejwe intwaro baravuga icyatumye batashikana ijana ku ijana kugira ngo bashike kuri iyo ntumbero. Nayo mu gisata cy'ubutare igice cy'amabuye kimbwe n'ishyirahamwe Daniel Ende ryari rijejwe gucukura ubutare bwa Nikel i Muremera ni muri komine ya Kigamba mu ntara ya Cankuzo ngo bwarajyanywe mu bushikiranganji bujejwe ubutare kugira bupimwe. Murano makuru murakurikira icyatumye iryo shyirahamwe ritabandanya ibikorwa mu kanya tujyanwe iryo nido ryano makuru kazi. Makuru tuyahere mu gisata cy'intwaro. Umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati mu gihugu aragabisha abajeje intwaro mu gisagara cya Bujumbura batashyize mu ngiro ijana ku ijana kubomora amazu yubatswe hadakurikije amategeko. Mu nama yabagirishije kuri uyu wa gatatu Jeruvendera ko buca yabasabye gutanga imihoho kuko icyo gikorwa cyabananiye. Bamwe mu bagirizwa bakavuga ko intambamyi bagize harimwo ababatera ubwoba. Ino nkuru tuyibaze mugenzi wacu Yvette Nyiza imbere yakurikiranye iyo nama.
Inyuma yo gushikiriza uko igikorwa cyo kubomora inyubako zubatswe hadakurikije amategeko cyagenze, abarongoye amakomine atatu y'igisagara cya Bujumbura barashikirije bimwe mu byatumye uwo mugambi udakurikizwa ijana ku ijana. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yabamenyesheje ko bananiwe n'igikorwa basabwe na leta atako abasaba gutanga imihoho hakiri kare. Abajeje intwaro barasiguye ko badafise ingufu zo guhangana na bamwe mu batakurikije iyo ngingo. Jiravindira ko buca yabasavye gukoresha ingufu zose bafise.
Nous avons dit que 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 nous avons dit
Mukuru w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana yemeye ko bagiye kwihama higwe ya nyuma igikogwa cyo kubomora inyubako zubatswe hadakurikije amategeko mu gisagara cha Bujumbura cyakurikijwe ku bice 90% mu makomine ya Muhana Mukaza nayo muri komine ya Ntahangwa gikurikizwa ku bice 70%.
Muradutunga kuri iyo nkuru amajwi atarameze neza ariko tubandanye nano makuru. Igisata cy'abikorera ivyabo mu gihugu ngo gishigikiwe mu byo kirangura cyofasha kugira ngo igihugu kive mu bukene. Ivyo bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parse Merikangurira Abarundi guhindura ingendo hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane. Warongoye Parse avuga ko igipolisi ubutungane hamwe n'intwaro bakoreye hamwe n'abakora muri icyo gisata byotuma ubutunzi bwiyongera. Tumukurikire.
Tubwire Abarundi leta nta gihugu itera imbere gisata cy'abikorera utwabo kidashigikiwe, igihugu gitezwe imbere n'abikorera utwabo sekiteri pive ikomeye. Ni ukuvuga nitanga akazi nihamakuri leta amatakse ni ishira iduha le produit byo dukoresha impuzu twambara imiduga niki mugabo turabona neza yuko bibabaje kubona Burundi buri mpugu bya nyuma bikenye mugabo tutarabona neza akamaro kitashabikwa utwabo ningene cyotera imbere usanga tu inyuma mu bantu borohereza imitara ibijanye na bimwe twabahora bagira bya doing business baraba ingene byotera imbere umengo bisa n'ivyahagaze. Turi mu gihugu n'abantu bategetse benshi bashaka kubaho n'amadokre ubuzima bwabo bwose. Ibijanye na politisation du secteur privé womengo hari habakuntu wakaza gusumba abandi environnement majoritaire mu gihugu ubutungane ngene bufasha ngira byo byo na nyakubaho je ngira bishikirije ikintu ta konkiranse badura konkiranse na hano secteur privé cyangwa gutera imbere konkiranse ta harabaga kugira byo badafata bacukimwe twi muri administration hariho icyo no kwita amashiga atatu hariho iadministration y'abatwara hariho igipolisi hariho ubutungane justice ibyo bintu bidashobora gukorera neza abantu bikorera utwabo bye kandi kibabaje nuko bahemwa mu mahera abikorera utwabo batoje mugabo ntibanta conscience menye ati aba bantu tubashigikire n'igihugu izamuka ayo mashiga atatu ati kubisa gashi kugira umuntu ari karakuru twiwe ahari wose yumve kwashigikiwe batari kubara mwaka 2002 ibyo byibiturire cyane kumugora naho turi ko tubaje dute yakamureta yuko nokuri ho babahinduka ingena barundi twigenza bakadufasha bagashimika kugira ibi bintu bihinduke. Ibintu bidahindutse nta gihugu cy'ubucuruzi kwame mu bukene bumwe butagirize.
Tubandanye nano makuru mu gisata cy'ubutare n'amasoko ntanga nguvu. Igice cy'amabuye yimbwe n'ishyirahamwe Daniel Ende ryari ryahawe uruhusha rwo kurondera ubutare bwa Nikele imuremera ni muri komine Kigama mu ntara ya Cyankuzo ngo cyarazanywe mu bushikiranganji bujejwe ubutare kugira ngo gipimwe mu kigo kijejwe ubutare n'amakariyeri OBM. Byashyikirijwe kuri uyu wa gatatu n'umuyobozi mukuru ajejwe icyo kigo mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Didas Ntirampeba yamenyesheje kandi ko ikoroka ry'igiciro cy'ubutare bwa Nikel ku isoko mpuzamakungu mu myaka y'2009 hamwe no mu mwaka w'2012 byatumye iryo shyirahamwe ritabandanya ibikorwa. Ino nkuru twayitorejwe na Mireille Kanyange.
Abanje kwereka abamenyesha makuru ama konteneri abiri arimo igice kimwe cy'amabuye yimbwe ahimuremera muri Cyankuzo. Amabuye ariko ama nimero ashingiwe mu kigo cy'ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka hamwe n'ikigo BM. Ikibanza biboneka ko kimaze iminsi cyugaye kibitswemo ivyo vyiswe ama carotte. Umuyobozi mukuru w'ikigo OBM yamenyesheje ko societe Danilande yari yahawe uruhusha rwo gucukura ahimuremera cyo kimwe n'izindi yahavuye ihagarika ibikorwa bivuye ku biciro mpuzamakungu
mu mwaka w'2009 no mu mwaka w'2012 harabaye ikoroka y'ibiciro byo gutare ku isoko mpuzamakungu. Ibyo rero byatumye muri Afrika amasosiyete menshi acahe bamashanti afise. Iyo ubutare buri ko burarondwa ku isi nuko hariho igiciro kiboneka kiba kihari. Igihe cyo giciro rero kitahari ni kuvuga ko amasosiyete icakora ni iki aragabanya aho ari karakorera kugira ngo ntabe uruhombo. Nuko byagenze.
Abajijwe ku kamaro ayo mabuye bise carotte afise Didas Ntirampeba yishura ko hari gishobora gukugwamwo gipimwe na laboratoire halaka y'ico kigo.
Ibyo naberetse bigira biva ku metero 100 kumanuka umanuka gushika ku 600. Ni kuvuga ko ibyo hejuru yavyo atacu twovuga tutaremeza mbwa nti tuvuga ngo nta kirimwo kuko ni twari kumwe nabico gihe. Ni kuvuga ko ari byo byasigaye hari mugabo ibi byari biri ngaha. Ni kuvuga ko nibyo bifise icyo dushobora gukuramo.
Umuyobozi mukuru wa OBM akavuga ko leta yahombye inkuru kuri ubwo butare bw'imuremera.
Uvuga ko uruhombo ruhagaze hehe? Nashobora kumenya ati iki gipande cyavuye hanaka kandi iki gipande cyavuye winjira mu kuzimo ahagera ngaha. Icyo rero ni ikintu cya mbere leta yahombye. Iyo tutari ko tuvuga amafaranga umengo nta kihombye mugabo kubijyanye n'ubumenyi. Kujanya n'umumenyi leta yarahombye ku bijyanye na bijya kuko haba hejuru hajya nababwiye no hasi hose hafise inkuru hatanga ituma dushobora gushika ku kintu gicanye kiriya.
Ndetse aho muri Kigamba mu ntara ya Cyankuzo ubutare bwa Nikel buravugwa kandi musongati mu ntara ya Rutana no ku mutumba Gasenyi wa komine Nyarusange intara ya Gitega.
Wagiye kuza harakogwa ivyigwa bijanye no gukingira ibidukikije imbere yo guha amazi abanyagihugu byashikirijwe kuri uyu wa kane mu ruganda rujanye no kuraba ivyo kubungabunga ibikorwa by'amazi meza n'umuyaga nkuba gwatunganijwe n'ikigo gicungera ibisata by'amazi meza hamwe n'amasoko ntanga nguvu. Bamwe mu bitavye ugo ruganda bagarutse ku mazi asambura inyubakwa hamwe n'inyubakwa zubatse ku nsinga za rigidezo. Ino nkuru tubaze Arthur Kavabushi.
Abari muri ugo ruganda bakaba bagarutse ku ngorane zikunze kubashikira mu bijanye n'amazi. Ubu yavuze ku ngorane bategwa n'amazi yisesa mu gisagara cya Bujumbura.
Mwaho gasanga hageze gushaka mungira umugambi ntiriko birakogwa. Aha no uvuga nk'imigende ibiri yamanutse umuja ku ntereko umuja muri presidence hariya aya mu Gasenyi. Kubugira tugira ikibazo na bene gihugu rusanga basigaye bwa mena mbere mu cibahora barima aya mazi bakayakosha mu kurima.
Ubujeje gisata cy'amazi muri Regidezo yavuze ko ubu mu gutanga amazi habanza kuba ivyigwa.
Kugira ngo bakabute n'amazi bakura amazi ahantu hari ivyigwa biba. Ubu amategeko asaba yuko ivyigwa byose biba nico bita étude d'impact environnemental kikaba. Ku buryo badatwara amazi atuma abene igihugu baca baja mu ihumbi.
Uwaserukiye zone Ngagara yagarutse ku ngorane z'inzu ziwakiye ku nsinga n'amatuyo.
Abahinga mwadukoranije hano kugira mugire ico mwize kuri izo installation anarchique zihari turabe ko abenegihugu bokoroherezwa bakaronka amatara nkuko bayifuza.
Kuri icyo uwakora muri Regidezo yasabye ko mu kurindira boza baremerera guha abakozi ba Regidezo inzira mu mazu yabo mu gihe habaye ingorane.
Hari ikibazo hajya mu Ngagara mwavuze yuko ari ba installation anarchique ya Regidezo ariko ikibazo nyamukuru na ma construction anarchique y'abenegihugu bubatse ku mihora insinga zacu zicamwo hamwe n'amatwiyo yacu ku buryo hageze reparation ni kuvuga stinker state. Regidezo irasabye ishimitse kugira ngo abenegihugu mubasansibirize kubakoze ikosa ry'ukubaka aho batategeza kubaka baze baremera basi batanga accès kugira ngo abakozi bajejwe kurepara amapane babikore.
Hakaba hatekanijwe mu kiringo kitaramenyekana kugira uwundi muhora w'amatara n'amazi muri quartier ya Ngagara.
Mu makungu bihugu by'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihugu bizi imbere mu kurekura ibyuka byonone igisenge byiyemeje gushyira mu ngiro ibyo byiyemeje ku bijyanye no gukingira ibidukikije muri iyi myaka y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hamwe n'ibyo byari byiyemeje mu masezerano y'i Paris. Nayo mu gihugu cya Afrika y'Epfo havugwa uwahoze arongoye icyo gihugu Frederic de Klerk yitavye Imana afise imyaka 85 y'amavuka mu gihugu cya mugisagara nako cya Cape Town. Ano makuru cyatokanijwe na Armel Mutore tukaba tuyakesha Ero News.
C'est l'une des grandes surprises de la COP 26.
Ni kimwe mu byatangaje cyane mu nama ya COP 26 isigaje iminsi ibiri. Igihugu cy'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu bisanzwe ari byo birekurira mu kirere kurusha ibindi. Ibyuka byonone igisenge cy'isi bikaba byamenyesheje ko byumvikanye ko bigiye gukomeza ingingo byiyemeje mu byo gukingira ibidukikije muri iyi myaka ya 2020. Aho yaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika akavuga ko ibyo bihugu byompi byiyemeje gufata ingingo ngo ziboneka bidatebye muri imyaka 10 iri imbere. Uyaserukira Ubushinwa nawe akavuga ko impande uko ari zibiri zemeranya ko hari ubutandukane buri hagati y'ibiri mu masezerano y'i Paris n'ibiriko birakogwa ku rubuga. Akamenyesha ko bagiye gukorera hamwe kugira barabe uko bogabanura bimwe biboneka ibyuka bya carbone birekurirwa mu kirere. Ibyo bihugu bikaba bitatanze umuco wose ku byo bigiye gukora, ibitabujije ko umunyamabanga mukuru wa ONU ashima intambwe yashitsweko. Imbere yaho Boris Johnson, umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza, akaba yari yahamagariye ibihugu kugira kigoroka nyuma kugira haboneke umwumvikano ugize icyo ushitseko kiboneka. Aha akavuga ati, isi yose yutangazwa no kubona ataco dushitseko, ingaruka mbi nazo ntitwozitura. Ngo baturaba gutunga urutoki no gutera ibyatsi. Abakiri bato baharanira ikingirwa ry'ibidukikije niho bari bari kugira basatira abafata ingingo. Integuro y'umugambi wo kutarenza igipimo cy'ubushuhe cy'i degré Celsius imwe n'igice ku isi ikaba imaze gushyirwa habona. Abayihweza bakavuga ko iterekana neza icokogwa, bagasaba ko yoshyirwamo ibikwiye byose imbere y'uyu wa gatanu. Muri Afrika y'Epfo naho havuga urupfu rw'uwahoze atwara icyo gihugu Frederic de Klerk, akaba yitabiye Imana mu gisagara cya Cape Town afise imyaka 85. We na President Nelson Mandela bakaba bahawe agashimwe Prix Nobel de la Paix mu 1993, agashimwe gahabwa abaharanira amahoro ku ruhare abagize mu isubiza hamwe ry'abirabure n'abazungu muri icyo gihugu cya Afrika y'Epfo.
Ino kuri iyo nkuru zivugwa mu makungu duciye turangiriza ko amakuru tuyatuba bateguriye makoze kuyakurikira. Abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya no kuyatosora. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.
Public reportage, Kuri Radio Télévision, Isanganiro.